byiza kuri mwese banywanyi bacu bana natwe makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri nombonesha kure ya Iwacu TV nane n'umwanya makuru ageze ko ari karagaruka ko cyane nga mu gihugu cy'u Burundi tubagize iminsi tubabwira makuru ari kuvugwa mu birabana n'umutekano bivugwa muri politike ndetse n'ibiriko biravugwa mu butunzi aho nga mu gihugu cy'u Burundi bamwe n'abandi bidogera intwara ya SNDD FDD ko yahejeje guta igihugu mu manga ko akeneye umugabo w'ijunja n'ijambo wo kugira ngo yongere abogore igihugu. Hari urukurukuru ruriko rurakwiragiza ingene ngo Hussein Rajab yahoze ari umwubaha ukomeye cyane na n'ubu ngubu akaba ari umwubahwa akomeye muri SNDD FDD ariko akaba ari mu buhungiro ko aza kubogora igihugu aho nyine makuru adushikira avuga yuko hari bamwe mu bategetsi bo badashaka yuko iyo ngingo ija mu ngiro bakaba bariko barakora igishoboye kacose kugira ngo abategura uwo mugambi babangire kugira ngo Hussein Rajab na Karwi bari kumwe katagaruka kugira ngo kageze kagire ico gakoze kubiriko biraba nga mu gihugu cy'u Burundi ko Karwi cane cane ngo kakaba arakegereye president Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi bose bahoze baba mu kwaha kwa Petero Nkurunziza. Muri ano makuru tugiye kubabwira makuru yihuta cane y'ingene akarwi ka Hussein Rajab koba kariko karategura ibintu bikomeye cyane ngo umugabo w'ijunja n'ijambo yoba agiye kugaruka kubogora igihugu ndetse no gutabara abarundi akasubiranya mugambwe SNDD FDD akakuramwo imbura kimaze maze agashiramwo abagabo b'ijunja n'ijambo bashaka kugira ico bakoze kugira ngo ubuzima bw'abarundi buhinduke kandi buhinduke neza. Muri ano makuru tugiye kubabwira byinshi twajeje gukura amasoko yacu ibanga akomeye cyane mu bicocuro by'umugambwe SNDD FDD na makuru twatatoje nyine mu masoko yacu atandukanye bivuye ku karanda k'amacakubiri yamitse imitima y'abarundi aho bamwe bamwe bibakwegera akarambaraye. Kibabaje nuko hari abadatahura icigwa ngo bahahe kuko imitima yaguye ingese. Giteye agahinda nuko izo nkwezi z'akaga zikwegera n'inzira karengane hakagira abagwa mu mporera gito bw'abasyera haha muntahe yumwe mu ntwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi yahoze agwana mu muhari FDD aremeza ko umugambwe FPR inkotanye n'igihugu cy'u Rwanda bafise uruhara rukomeye mu buzima bw'urugamba n'ubwa politike bya SNDD FDD. Yatubwiye ko uburongozi bwa SNDD FDD n'ubwa FPR inkotanyi bafitaniye umubano udasanzwe kandi umaze igihe kirekire atari ibyoroshe ko uhungabana kuko uhagarariye canke uhagarariwe n'abagabo b'ijunja n'ijambo. Bivugwa mu maradiyo n'ibinyamakuru n'ibisamaza abakunda gusamara ndetse n'abakunda kugendera hejuru na kare abavyina canke ababyinnyi batamba uko zivugijwe n'abacuranzi abadatana mu ndagano ihungabana ry'umugambwe SNDD FDD bisa nkaho rifise ico risobanuye kubazi uko urugamba rwagiye ruragenda rwa SNDD FDD ndetse n'abagiye barugiramwo uruhara rukomeye cyane. Bakababwira ko ihungabana n'ubundi ry'umugambwe SNDD FDD na kare ryabaye muri 2007 ryarababaje u Rwanda n'umugambwe FPR inkotanyi kuko kwari ukubona inzu y'umubanyi isenyuka waheruka kumufasha kuyiduza. Byabaye ngombwa ko u Rwanda n'umugambwe FPR inkotanyi bashigikira utwigoro kose tw'indongozi za SNDD FDD zari zemewe n'amategeko kuko baremeye by'ikinamico ya Nkurunziza muri 2007. Iyo ntwazangabo yatubwiye ko abanyamahanga bose babaye inshuti za SNDD FDD byavuye ku butwari n'ubukerebutsi bwa Hussein Rajab yari rutumwa ko mu kwigisha no gukundisha imigabo n'imigambi y'umuhari. Benshi mu bava muri uwo muhari bagiye baramenyekana irya nino ni abarahuye umuco ku izina ry'iyo ntwari y'urugamba. Hamaze gushingwa umuhare Forebu wari urongowe na Hussein Rajab nk'intumbero nshasha yo gushayura igihugu, birumvikana ko abigeze gufata mu mugongo CNDD FDD abarundi n'abanyamahanga batari guhigima canke ngo bahigimange gushigikira Forebu mu gihe indongozi zari zikiri za zindi nyine. Umuhari Forebu wari ufise ingabo zisanzwe mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi kugira bakinge nkuru nziza, ntahave akoresha izo nzego mu kumara abarundi kuru nziza, amaze kubona ko ivyo atuma abajejwe umutekano gukora batabishira mu ngiro, yaciye yiga uko akoresha ugwaruka rwari rusanzwe ruzwi nabi mu kibano, arwambika umwambaro w'umugambwe CNDD FDD kugira ngo ruje kumena amaraso no gukorera ayandi mabwa abarundi bene wabo. Icyo gihe nkuru nziza yategekanya gushuhurira urwo rwaruka rwiyita imbonerakure mu makaritsiye yitwa ko agwiriyemo Abatutsi mu gisagara cha Bujumbura kugira abihore aho bashize ingufu nyinshi mu kwiyamiriza ikiringo ciwe ca gatatu. Urwaruka rwa nkuru nziza rwabanje kujanwa muri amwe mu makambi ya gisirikare yo mu gisagara cha Bujumbura kugira rwigishwe gukoresha ibirwanisho byaheruka kugurwa mu gihugu c'u Burusiya, akaba ari vyo vyari gukoreshwa mu kumara abanyagisagara nyine. Ivyo biremezwa na bamwe mu bagendesha imiduga yunguruza abantu n'ibintu bava mu ntara zegereye gisagara cha Bujumbura, aho bavuga ko bamwe mu bajejwe intwaro mu ntara za Kayanza, Bujumbura, Rirare, Marambya na Gitega babategeka ko bunguruza ku nguvu kandi ku buntu imirwizo nsoresore babajana mu gisagara cha Bujumbura, uvyanze ingendeshwa yiwe ikaba itasubira koroherwa gukorera muri ayo mayira. Uwo mukenyuro wa nkuru nziza mu muhari Forebu barawumenye, niho higwa uko ukingira abanyagihugu bo muri izo karitsiye nkuru nziza yashaka kumenamwo amaraso. Amakuru dushikira avuga ko urongozi bw'umuhari Forebu bwaciye bufata ingingo yo gutegurira urwaruka ruva muri ayo makaritsiye ariko arahiganwa kugira rwitegurire gukingira ababo. Izo nteguro zo kwirwana ko ku banyagihugu bava muri izo karitsiye zariko zirategurirwa kabi bikorwa ku rwenge rukomeye cane kugira abo kwa nkuru nziza ntibabice n'inkanda. Mu nama y'umuhari Forebu bapfuditse ko vyoba vyiza ivyo bikorwa bibereye mu kindi gihugu kandi bikaguma ari ibanga rikomeye. Amakuru avuga ko babanje kwiyumvira ko vyobera muri Kongo ariko baza gusanga icyo gihugu ari ikirimbiro ry'ubugwibugwi bw'imbonerakure za nkuru nziza, bitokoroha ko ibikorwa biba mu ibanga. Ikindi naco basanze abategetsi benshi bo muri Kongo barakongataye mu kurya ibiturire atabanga bari kubika, habonetse ubacisha ifaranga mu maso. Bariyumviriye Tanzania ko yobafasha ariko basanga Tanzania boba bayikoresheje amakosha kuko yari isanzwe ariyo musifuzi mu bibazo abarundi bagiye baracamwo gufasha uruhande rumwe byari gusa nuko ihengamye. Bahavuye bahuriza ku gihugu cibanye cy'u Rwanda ko bishitse kikemera arico coba kibereye kuko ari rutumwa ko mu kugendera ibanga uburongozi bw'umuhari Forebu bwahavuye buhitamwo Senera Jabuko ariwe yaserukira akaja kuvugana n'uburongozi bw'icyo gihugu akabasigurira umugambi kugira bemere gufasha wabaye mwiza aba muzima u Rwanda nk'uko rwafashije umuhari CNDD FDD n'indongozi zawo mu rugamba rwo guhabuza demokarasi bamaze kubona ya ndongozi nyine ya CNDD FDD igarutse kubasaba ko boyifata mu mugongo ntibakibagujwe baremeye kwakira ibyo bikorwa uko nkuru nziza n'ibinywa maraso byiwe basongora imikaka yo gushihagura abarundi niko kurundi ruhande intwari zategura imitwe n'imitima y'abarundi kugira ngo uzokwihagarare ko kandi birwane ko mwibanga ntangere bikorwa byararangiye umuhuza bikorwa mukuru Senera Jabu aratanga impanuro genderwa ko zizofasha abaronkejwe ubumenyi kwitwara neza bamaze gusubira mu babo soko ryacu ryatubwiye ko bivanye n'ingene ibikorwa byose yari bihagarikiwe n'abagabo bijunje n'ijambo nta gikorwa na kimwe kitagenze neza yavuze ko byari bishemeye kubona abarundi mu budasa bwabo basenyera ku mugozi umwe mu kwitegurira guhangana n'umwanzi wabo nkuru nziza aremeza ko ukuntu yiboneye ibikorwa bikomeye nk'ibyo bija mu ngiro uburyo bworoshe ari icemeza ko abarundi bagiye hamwe bashitsa igihugu kure gushika aho isi itamarirwa canke isi itamarira u Burundi ikahava iza kwiga iby'abarundi ariko nanone umunsi w'intibagirwa abo kwa nkuru nziza bamaze guheza imyiteguro hateguwe uko boheza kugandagura bamwe basirikare barabwa nabi n'ubutegetsi bwa nkuru nziza bagahereza kuba muri za karitsiye ayo makuru uburongozi bw'umari Frebu bwarayamenye nk'uko byari byategekanijwe byaramenyeshejwe bamwe bava muri za karitsiye bategurwa nk'uko amakuru abivuga abo muri Frebu baratunguwe n'amakuru bahawe nk'uko bivugwa na bamwe mu basirikare b'igihugu bakongera bakaba mu muhari Frebu bamaze gutanga ubwo butumwa bagiye bumva bamwe bava muri za karitsiye batanguye kuzana imvugo z'amacakubiri bavuga ko badashobora kugendera ku mategeko y'umuhutu kandi w'umuswahili ava muri CNDD FDD aho rero bavuga Senera Jabu babandanyije bavuga ko bobo nk'urwaruka rw'abatutsi intego yabo ari ukugwanya CNDD FDD nabayo bose n'igisanayo ndetse n'abarimo bose nk'uko amasoko yacu abivuga haba hari inyigisho z'amacakubiri zahawe urwo rwaruka zikozwe na bamwe mu bahumure bita imboneza z'abatutsi tumaze igihe tubabwira bamaze kuvuga ibyo baciye barahira bararengwa ko ataco bagifise bavugana na Jabu nabiwe bababwira ko bogenda bakimenya nabo bakimenya karigunguza bose baciye babwirabwirana ko atawohirahira agire ico akora kubyo basabwe nabo baforebu kugira Jabu abanze ahore n'ingorane kuko bibwiye ko yabashaka ko ubufasha kuko vyamo mu bikorwa vyiwe ibanga nicyo gikuru gusaba urwo rwaruka kwicara ku birindiro bikingira za karitsiye zabo yari ineza yabo nubwo batari bazi impamvu babisabwe ariko kubera inzigo y'amacakubiri bari kwegeye muri Forebu bobo bakoze ibyabo abo basirikare bategurirwa kwicwa bunyamaswa bahawe itegeko ryo gucinjura bakagenda batwaye ibyo birwanisho kuru nziza yari yaguze mu Burusiya ibigoye itwara babiturire uza kubitega bamwivune nk'umwanzi. Muri ibyo bikorwa byiswe ibitero mu makambi y'igisirikare cyo kuwa cumi na rimwe n'uwa cumi na kabiri mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu haraguye urwaruka rwinshi rw'imbonerakure. Ibyo biremezwa n'abagiye kubahamba mu binogo rusange mu Kanyosha bavuga ko babonye ibiziga byinshi by'urwaruka rwari rwambaye imyambaro y'abajejwe umutekano. Kubwo agahinda n'ishavu ryinshi, abacitse ku icumu bafashijwe na bamwe bapolisi bo mu iperereza bashwaye za karitsiye basanga ruritaha bakora amarorerwa nk'ayo twabonye abandi twumvise. Bamwe bategekwa n'abajejwe intwaro kugira bunguruze za mbonerakure zamanuka i Bujumbura, barasubiriye bategekwa kudugana. Abacitse ku icumi ku icumu niho bamenye ko hari abapfiriye muri bya bikorwa byabera mu makambi, kuko zimwe mu mbonerakure zagenda zirarira izindi zuzuye agahinda bicuza icatumye bashiramwo bene wabo, abavyara canke abandi bafise ico bapfana, kuko bari bahenzwe ko ari akazi karimwo amafaranga bagiye gukora. Amakuru avuga ko mu bashoboye gutaha umwe wese bamutekerera ibihumbi mirongo ibiri vy'amarundi. Abari bajejwe intwaro mu gisagara ca Bujumbura bahawe itegeko ko bohamba ikivunga abapfuye bose kugira binyegezwe ko mu bapfuye harimwo urwaruka rw'imbonerakure. Kubwo isoko ryacu, ibikorwa vyari vyagabuwe kabiri ingabo z'umwarifurebu zari zahawe igikorwa co kwegeranya ibirwanisho vyari kuzakoreshwa mu kumara abarundi bakagenda babijanye nayo. Urwaruka rwo muri za karitsiye rwari guca ruryamira akatsi kugira imbonerakure zije kubatera bazivune, gutyo umugambi wa Nkurunziza ukaba uruhombo rukwiye. Ariko kubera inyigisho mbi z'amacakubiri vyatumye abari gucungera za karitsiye babifata minenegwe, bibwira ko ari uguhasha Rajab n'abiwe. Ariko kubera mwe bw'ubucaramantambe solidarite negative kurangwa muri abo banyamacakubiri kuba baratanye mu rudubi babigize akamizwe n'ingoma, kuko batokwikura agashambara ko batakwikura agashambara ko kugera n'ubu tukaba twababwira yuko ari abatarahaha barahira ko hako Hussein Rajab n'abo bakorana bagira ico bamariye Uburundi baronse akaryo bosubira kubitoba, kubera kumva izina ryiwe bibagwaza umusonga. Anyi tukaba twababwira ko abahanuye Rajab kwirabira hejuru bisunze ko ata mashimwe y'uwutabaye atawumutabaje aca witwa nyawirarika, nk'uko nyine makuru amwe n'amwe avuga. Ariko akavuga yuko hari ibintu bikomeye cane biriko birategurwa n'abo bahumure, cane cane nyine ako karwi kegereye Hussein Rajab. N'amakuru akomeye cane kubiriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tubandanya kubegeranyiriza maze tukabashikiriza mu buryo bw'ido n'ido ducishije kuri nombonesha kure mukunda muri benshi ya Iwacu TV. Ibyo byiza nibyo ndabifurije kuri mwese.